ziwa more time TV ndabaramukije ndabahaye mwiriwe bivana naho muherereye kinica kiganiro cyanyu mukunda ibiba ku munsi ku munsi uyu munsi tubashikanye hano ku ishure Michel Archange ishure ryigukira abihebe imana ababikira Benemukama aha rero twaje turondera kumenya igituma abavyeyi bakunda kuza kwandikisha abana babo hano kuri aya mashure naho batashimye benshi kuvugira kuri mikro zacu batubwiye ko igituma nyamukuru ari uko abana baza kwiga ngaha hava bafise ubumenyi bushimishije gusumba mbere no kuyandi mashure ikindi batubwiye nuko hano kuri aya mashure usanga kenshi bitwararika cyane indero y'umwana ngo nkuko babitubwiye ngo ni indero ibafasha no muri kazoza ivyo rero tukaba twavyiganiwe n'abavyeyi ariko benshi bakaba batashimye kuvugira kuri mikro tukaba tuganira kandi n'umubikira ajejwe irino shure akaba atwiganira ibitari bike kuri ivyo abavyeyi bavuze bituma abana bagira ubumenyi bushimishije n'indero izobafasha muri kazoza tumwumviriza
special navuga ko dukoresha gusa umwana umwakiriye d'abord lamubwira icaje gukora amwereka icarondera ukumviriza ukamubaza yuko hayelma ategere igituma je ngaha icyi ashaka kuba dans l'avenir hanyuma ukamwereka kugira azogishike twebwe dushyira imbere l'éducation intégrale integrale y'umwana donc uwari wese umwana wese kumuga neto kubera naho bavuze ngo turatanga ngo ubumenyi usumbye ahandi hari handi mashure menshi aturusha mugabo kumbure icyo twaba twarushije n'icyo cyo uko umwana kugira abo umuntu ashitse ategereza kuba kugira indero runtu cyo ni cya mbere indero runtu ida komeye yandere ubwenge ntiba kuko naho yobaho ashitse aho hanze ntacyo bimufasha kinini hanyuma kandi tukamufasha kugira indero ro Kristo nicyo nashatse kuvuga ko tugira education integrale de l'enfant kuvuga turaba ture kote y'ubukirisu kote y'indero hanyuma na kote rero y'ivyigwa tukamwereka ko naho yo kwiga akamenya ubwenge akagira ikimugabo adashobora kwitwara aho hanze bwa bwenge buca bufutana tukabaha akarorero k'abantu benshi ubona baciye ubwenge donc niveau intelligent ubona ko ari abantu nyine ibintu babishoboye mukuravye ingene babayeho ingene usanga bari bahereza aho mu ibarabara ukabereka ko atari byo ko kwiga nyakwiga ari ukwiga yego ukagaburira umutwe ukagaburira kandi n'umutima ibyo rero nibaza ko ari byo bica bibafasha no gushyira mu ngiro ibyo baba bize ugaca usanga rero yego nibaza nta kintu tu special dukoresha atari icyo yego iyo ndero runtu mu bisanzwe twunganira ababyeyi kubera ihera bavuga ko ihera haziko ni muhira ababyeyi rero barafise aho bageza natwe tugaca tubandaniza ko tukabereka umuntu yisoneye yubaha abandi mu kuvuga mu kugiranira imigenderanire n'abandi ingene baheza bakifasha ni nka moralisation umwigisha wese ariko arigisha nta cigwa specifique kihari hariho icigwa ca civisme mugabo hanyuma n'icigwa ca horizo mugabo umwigisha wese abazi yuko abana afise ari abana biwe ategazo kubereka umwonga uhuruma n'udahinda kugira ngo nivyo ari karabigisha biheza bigira aho bishikira kubera hariho henshi duhatwumva abana bakwisa bigisha babo abana bagize abo se kuvuga ko bataba bafise ubwenge kandi se kuvuga ko muhira bataba bareze mugabo baba bakeneye ubundi azarabibibutsa ubundi azarabibibutsa twene ni iki cyane gose ngo namba nama yose tugira icyo ntikigera gihara icyo ntikigera gihara kuko abigisha batabifashe batabishize mu nyene batabyibafatiye ivyo kunda twebwe turi na bake usanga benshi ari abo bigisha nyene bahaza bazananye n'abo bana none baba babanzi bobo kandi bababona barajyana mu mabisi bakagerageza rero kuza turabafashe inyuma y'ishure shingiro canke kuva mu windwi gushika mu cenda ibitigiri ntibirashika ngaho mugabo naho nyene turabona yuko ibitigiri bihari abatari bake baraza cane cane gushika mu mwaka w'icenda nk'ubu dufise mu mashure mu windwi amashure atatu mu w'umunani atatu mu w'icenda n'abiri mugabo ukabona ko naho nyene ari inzu aho rero ntidushobora kurenza twagize benshi barenze n'abana 50 mu ishuri mugabo nk'ubu nta n'umwe ari nta n'umwe nta shure n'imwe ifite abana 50 nta na rimwe ifise benshi bafise 45 hariho twarahagaritse ntitwoharinga hanyuma mugabo nk'ubu mu w'icenda n'amashuri abiri ni uko mu bisanzwe nta mwana avuye ahandi twakira kiretse hari imvo ikomeye aho turashobora kumwakira mu w'icenda mu bisanzwe nta mwana avuye kuri indi shure twakira kuko ntituba tuzi ingene yagiye arakurikirana ivyo vyigwa rero bica bitugora kumushira ku rugero rumwe n'abandi wana ashaka ashobora kuba azi ubwenge kurusha abo mugabo kubera ko tutaba tuzi neza ingene bimeze turaheza tukagerageza mu bisanzwe nka jewe ko umudirekitirise umwana wese simba nzi ingorana afise mugabo abigisha barafise iryo tegeko niyo ntuzeba si tegeko nini sizina no kuvuga mugabo barategerejwe kumenya umwana wese faiblesse afise mwigisha w'ibiharuro akabona ati aba bana mu biharuro afise ingorana w'igifaransa kwa nyene hanyuma nka evaluation nka periode ihete y'amenyo cyangwa bagaze hagati bameze gukora nka mentoroso nk'atatu nkanga bakangirira list bakanzanira ati duhamagarira abavyeyi baba bana kuko turabona ko hari ibitameze neza duca duhamagara umuvyeyi akaza tukavugana ingene yogerageza gufasha uwo mwana kugira dufashanye badufashanye nko muri aho wanye ni muri kuva mu windi kuduga naye handi ko kuva mu wa mbere gushika mu wa gatandatu no muri maternelle abigisha baba bazi umwana umwe wese hanyuma hariho umunsi twita rencontre enseignant parent umubyeyi ababyeyi bose baraza umwana umwe bakaza baramubwira le particularité donc ingorane afise ibaho babona afise tugorane cyane n'inguvu afise ibyo byose tukagira intere z'abanyeshuri zo zirakwiye mwabyumvise kubera bicaye babiri babiri nuko intere ziba zikwiye ibitabo ibitabo nabyo nyine birahari mugabo nko kuva mu wa mbere gushika bobo bariguruye kuko kenshi dukoresha ibitabo atari ibyo muri leta gushika mu wa kane dufise ibitabo twavuga ko twisangije ni ukuvuga tudashobora kuronka aho tubigurira muri leta mugabo ababyeyi baba babitse umwaka utanguye duca tuvyandika umubyeyi wese akabigurira umwana hanyuma kuva mu windi kuduga hariho ibitabo by'ishure mugabo tukabona ingene biza biragora abana ugasanga babicafyemo ugasanga baravyonona kwereka ukuntu umbe babiri basangira kimwe ku ntebe rero kwetabiriza la responsabilite bigaca bigora nico gutuma twaciye dufata amahoro ko babigura ni ukuvuga umwana wese aba afise igitabo mugabo cyaguzwe n'umubyeyi mugabo kitabujije yuko ngaha biriho muri bibliotheque hamwe dufate nk'ubu hamwe umuntu ahindura urere ugasanga abana ntibabimenye bashaka kubisha iby'ishuri ariko rero hariho n'ibindi usanga tutararo yego usanga bivanye nk'ibyo nk'amafondi shimike usanga bigoye kuronka ugasanga turafise laboratoire mugabo itambitse niko nabivuga kubera iyo ngorane yo mu nzira hanyuma ahandi turacyafise kandi n'ikibazo nk'ubu urabona hariko haraza ibisata bimwe bimwe twita ko bigeze usanga bukewe ntituraronka nka sale ya informatique twavuga ati iyi ni sale nyine turafise amaordinateur amwana dushaka gukoresha hageze nk'ibyo byigwa by'intuze mugabo kuri icyo turacyafise icyo abigisha bakora ngaha abigisha nyine bafise ubumenyi mugabo mu kubaselekisiyona nicyo kimwe n'abandi bakoresha ikibazo yego abigisha bo abigisha nyine basanze bari ngaha iyo hageze ko turondera nk'umwigisha wundi turafata America is so many of the men. I have a couple of the little, but can't very well.
Nuko rero bakunzi ba More Time TV twari mu kiganiro iba ku munsi hano kuri ishure ryitwa Michel Archange. Iri shure rikaba ari ishure nkuko nabibabwiye ryigamiye abihebe Imana. Ndeka ndabamenyesha hano kuri iri barabara ryitiriwe Université riko amashuri ashikane y'abihebe Imana ariryo Lycée Scepers Nyakabiga, Ecole Simple Michel Archange n'ishuri giye gukira ababikira Benemukama. Ayo mashuri yose akaba ari kuri rino barabara. Nuko rero twabashimiye ko mubandanye mudukurikirana mbere namwe bwimugira amakomantere kuri ibyo byumviro kuri ibyo twabashikirije. Tukaba tuzosubira mu kindi kiganiro nk'iki. Ndabibutse ko kuri miko ya Dieudonne Simbananiye afata kanije na Arnel IGIRANEZA kuri kamera. Murakoze mugire umunsi mwiza.